As Andile Mxakaza has confirmed this breakup in a video, and I have also inserted that video. So you guys, this is their statements that they have released regarding their breakup, and there's also this video ka Andile Mxakaza saying that we must stop attacking Lady Du. People were attacking her because of her character and money and a lot of different things. So just listen for yourselves to this video.
Mungabe kunodaba olumthintayo mase ngiqala phansi ngikhuluma into zenu eniyithandayo. Yini niyaqala yini kubona abantu abathandanayo uma behlukana? Niyaqala?
Hawu.
Kahle yini bo, uthando uthando phela kuyathandana kuphinde kuhlukane kakhulukazi uma kuneyinkinga. Yabona? Kodwa ke iyinkinga ezenziwa abantu, ngeke nize nilunge iyingane zakwethu ikhohlwane, ngeke nize nilunge noma ningenzani nenzeni uma kuthi kudaliwe ukuthi mina nalo nkosikazi wami lo wangempela kuzolunga noma ningenzani nenzeni ikhohlwane. Yiloko nje bengizama ukucacisa. Yikeni le nto usubona nabanye abanamafinyila sebengena becomment into abayithandayo, uyayibona leyo nto leyo? Cha, yiko nje lokho ingane zakwethu, siyabonga.